Jesu, lapho eshiya izulu, aphile nabantu, abafundise iqiniso likayise.
Kusindiswe abantu.
impela uma abampofu bekutela manje uthi ngiyathanda. Jesu, lapho eshiya izulu, aphile nabantu, abafundise iqiniso likayise.
Thank you.
impela.
We welcome you. We welcome you. We welcome you. We welcome you.
Sikonza.